Habari zenu? Kukuja mtu ambayo
Why are you calling? Shut up!